Hello Nonto.
Yebo Khalanzi.
Unjani nawo? Sacela usizo lwakho phela.
Ngisiza nami.
Cela nje ungisize inamba kaNdoni.
Ithi 076.
Okay.
370. 475.
0 7 Man,
you're clean.
Uziru,
Is that what I'm saying?